Molweni, ngusive kwakhona. Siyaqhubekeka ngemizekelo yethu ye-compound inequalities. Kufuneka sifumane u-x. Xa sino-5x, uthabathe u-3, ungaphantsi kuka-12, kwaye u-4x udibanise u-1, ungaphezulu kuka-25. Masiqaleni ngokudibanisa u-3 macala. Sizofumana u-5x ungaphantsi kuka-15. Ngoku singohlula macala ngo-5. Sizophela sishiyeka no-x ungaphantsi kuka-3, kodwa asikagqibi. Kuzofuneke senze nakwelinye icala. Sizothabatha u-1 macala ephawu lwethu, sifumane u-4x ungaphezulu kuka-24. Ngoku singohlula ngo-4 macala, sizophela sishiyeka no-x ungaphezulu kuka-6. Ngoku sithi u-x kufuneke angene kuzo zombini ezi constraints. Masizobeni umgca manani, ngoba iyaxaka lena. Sithi u-x kufuneke abe ngaphantsi kuka-3 kwaye abe ngaphezulu kuka-6. Xa sijonge le nto kumgca manani wethu, siyabona uba asoze ikwazeke le nto. Inani asoze likwazi uba ngaphantsi kuka-3 kwaye libe ngaphezulu kuka-6. Loo nto ithetha uba asinayo impendulo kulo mzekelo. Enkosini.